Yoo, nari muki saka jira muki sakara, akachinizo kari kanji yifutu, ngwashika jira kungiza kukahabga kari kahana miyakahanga, twari twarapfuye twishwe n'igifungo cyari gifutse imitima y'abarundi imana ntiyibagira abayo maze haboneka uwo mugumyabanga akorana n'abagumyabanga barakorana barakora maze turonka inzinzi dutsindira demokarasi y'uburundi n'abarundi abarundi turasubizwa ijambo turajanda janda ku gasendedefte
mama we
yo twari dushashe amashuri none arashuritse amabarabara ari yose byarasibukwa ibisagara birasayangana ku misozi harakayangana erega yadutabaye twari dutabagaye kera umukenyezi yaja kwibaruka yataye ibitagenda yatatanze ibitagenda inkuru nziza ya nkuru nziza iti nibibaruke mbere bibaruke ku buntu impondo z'ababyeyi zica ziriyongera abahora badandaza amatongo batora mitende kubera iyo mbyeyi kura munzu ticha mwige mbere mwige ku buntu abana bazanira magara bavutwa ku buntu kuko kubwiyo mbyeyi nta mwana w'umwaka canke w'imyaka 5 atanga ni 5 mu kuvutswa igisumbirije nakaka karatako kwivuriza ko kari karataye igihe ubu ni gihe cako nitwishime turashigikiwe imbere ni heza yavugana n'abategetsi nkawe gusa bakirirwa mu makoti n'amakorovati ihibambewe kwa Petero Nkurunziza umusanga ku kipfi nta wudodoriwe ngo yitoke ngo agenda arita ku imwikomo ngo emana majeho ndi ugoti sinokwigora narigorewe oyata arakwigora akanyaga wigowe kagenda ugororokewe uwo mubyeyi ashikwa ashikiriye umunyagihugu ku kipfi bagasangira ikipfi aho ni ngo mu bikorwa rusange turasangira ijambo naho ryari bwakaboneka atari ku ntwari ya Petero Nkurunziza ewe Petero Nkurunziza uri ndanga mu ndanga n'ibikorwa byawe birakuranga n'ukomegwa amashi natwe dushire dushize imana imbere urukundo ruturange mu mugambi w'abagumyabanga erakarashitse dushirijwe hejuru twiterera hejuru turatamba turatarika maze twikura intwaro z'agahotorohora ku ngoma abakenyezi bari barakenyereraga kengegwa uburongozi burongowe na Nkurunziza bubakomorera ijambo urabajijura bijukira amajambere bati mu ntwaro nibatware kuko si umutwaro mu iterambere ry'igihugu ntibahahatswe maze baciye baronga ibice 30% ndize ko n'ibindi bizoboneka tukiri kumwe nabishyiriho
arabyumva
yoo ke twari tugeramiwe akura amacakubiri abatacana waka basengera ku mugozi umwe turacanira turahaza haza amahoro erega ntitubidehe hari igeze igihe cy'imyaka y'imyaku aho utaja mu kamenge ngo umerekwe neza niwaja mu ngagara utagomba kugandagurwa niwaja kumusanga ngo wisange maze aradusanganya dusangira kabisa n'agahiya agahinda turabaza amahoro amuva kamwitanga imbere nk'inzuki dutashe umuzisashe umutsinga zirikana nimubifate nkama nimubifate nkana Petero Nkurunziza ni number one bibiri na gatanu n'insinzi maze dutamba amayaya ngo buce kabiri muri 2010 turonka akajya turaryoherwa no kumwitorera twebwe abene gihugu maze abatsinzwe batsindwa n'ishapfu barangara ngo byayangaye bari bibaza ngo birakunda dukurikira bibagira ko CNDD-FDD ari urutare rutamenwa rumwe bita mu kinyamazuru ngo ni Pierre kandi harimo Pierre Nkurunziza
karabaye
2015 ngiyi imyaka 10 izobitasha atawukorako hamagarane kuwa kabiri hamagarane hamagarane tuve mu mihana duhana ahantu isanga isaha yagetse egeregereza akazu k'amatora twitorere ya nkona ntibakorako nimwibagira igikumo imbere y'inkona ngaba batinye nibaguhubye bagombya kuduhubya no kuduhungabanya kuko barazi bobo ko badafise politike kiretse kritike yo bagumyabanga erega niyo bagomba ko amatora atobwa ngo batora koyoko ihangane tubihanganire uyu si umwanya wo kunyinyana no kunyinyurana ngiyi igiye kuvuka impundu ivuge abagomba kwindikira mu mbeje tuzobashimira uwari byo kwira zogwimbura nawe wateye ibyamba zobyamura Petero Nkurunziza erega nokomeza ndamurata sinotaha aragwanira intara n'intano abakire n'abakene ni sebarundi yo Petero Nkurunziza komeza utubera inzira itazimiza winzigiwe n'abanyagihugu n'ubu abajije ni twebwe uwari myugwira zogwimbura wateye ibyamwa n'abazobyamura erega uyo mutama yarampaye itiro ukeya mpintama imwe bitara muto ndizeye kubazompara moto erega nakomeza ndondora norondogora sindabarambira sindandire ndarangije ndaciye kumayangeje mavugovugo mavaruganda mvugose ya perezida muravuga nari ko yahatira umutaramo mutanga batinya bagatera tugire send the FDD
send the FDD ramba send the FDD tsinda